Yaran donde asan na nich me ni viajar Ashira kubitu ajana murugo Alba maraika biwe badirin biram iju Warukundor biwe yamara soyiwe Gabunu ganzanye murugo Burukombi bugan hangaye Yasanze nkomeretse asomozumuti aramumuriza ti umururu wanje sinari bwumvijwi nk'iryo ndema mu mutima wanje wa rukundo rwiwe y'amaraso yiwe gabunu bwanzanye mu rugo Mbibuga nangaye Anyere kibigans Ningobu zimambo Nigiti bochama Wayambitwe mumutwe Nibazi choyambo Nye mocho tumambabariz Watyo warukundorwiwe Yamaraso yiwe Gabunu bwanzanye mu rugo Muruko mbivuga nangaye None ndi mbere yiwe Nakirwa n'umuco Uva mu nyongahi We n'imburi migisha Yambereye muri isi mburuko mbimushimira Rwa rukundo rwiwe y'amaraso yiwe Bwa buntu bwanzanye mu rugo Nuruko mbivuga ntangaye None nduhutse neza mu mutima wanje Dorere yujya munsi azogarukako Wazana uruka niwe ankoye amaraso yiwe Rwa rukundo rwiwe y'amaraso yiwe Bwa buntu bwanzanye mu rugo Nduruko mbivuga ntangaye Rwa rukundo rwiwe y'amaraso yiwe Bwa buntu bwanzanye mu rugo Nduruko mbivuga ntangaye Haleluya Mburu kombi buga nangaye.